evening now with the former Minister of Aviation, Honorable Njeze. Because Honorable Kerihin Agwa Nde Amokwe TV and the Nesere Amokwe TV Tata. Na Emume, Ejuwese, Igwe, Chris, Ogakwu Chenkoma.
Ihe na-agwa ndị be anyị bụ ndị otu bụ na Chineke Nna Melu Igwe o wee gwuo ezigbo ndụ n'ụwa a, ndụ nke ọtụtụ n'ime anyị na-eṅomi ka Chineke mee ka ịdị ozi ndụ ahụ. Igwe bụ onye Chukwu gọziri agọzi, na ihu ihe na-eme ihe mere ya n'ihu na nke na-eme ya n'azụ, ị ga-ama na ọ nọzi n'eluigwe. Ihe anyị na-achị Chineke, biko ya nekwa ezinụlọ hapụ ka ọ bịa mee ha ka ha bụkwalụ ezinụlọ a ga na-eji ama atụ n'azụ igwe, ka azụ igwe kakwalụ ihu igwe mma n'aha Jizọs.
Amen. Honorable, I na-ekele gị. Thank you so much.